ijambo ni gwawe ijambo ni gwawe ijambo ni gwawe ni kiganiro kibayagira ku bisata byose by'ubuzima bw'igihugu ijambo ni gwawe bugitegurirwa kandi mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine idwiga abanyagihugu
ndabaramukije mwese muriko muradukurikira ndabahanikaze mu kiganiro ijambo ni gwawe uyu munsi turi ku munsi wa gatanu igenekezo rya 12 ndamukize umwaka w'2024 ikiganiro cy'uno munsi kijanye n'ikibazo kiri mu gisata c'ibidukikije ikibazo gihanze uyu munsi abarundi ibihumbi n'ibihumbi batewe n'amazi amwe avuye mu kiyaga Tanganyika ayandi mu nzuzi nka Rusizi na Kanyosha abanyagihugu batewe n'ayo mazi nabo mu duce dutandukanye tw'intara za Rumonge Makamba Bujumbura benshi bita Rurale hamwe no mu gisagara ca Bujumbura amazu amwe yarabomotse beneyo barondera iyo baja ayandi ari mu mazi abakihaba nabo ntiboroherwa gutaha kuko bameze nk'abaca mu ruzi kugira bashike mu mihana yabo mu mabiro amwe amwe amashure yaratewe n'amazi babaye barimuka gukorera handi bigoye bikiriko kuko uko bukeye uko bwije ayo mazi atera yiyongera ivyo tubona uyu munsi bisigurwa gute imboneka rimwe canke byari bimaze kuba bikanashobora no kuzosubira kuba mu myaka iri imbere umuti w'ico kibazo gihungabanije abantu batari bake woba uwuhe inyishu z'ivyo bibazo tuzifashamwo n'umutumire wacu ambassadeur Albert Mbonerane ambassadeur Mbonerane yarabaye umushikiranganji ajejwe ibidukikije arazwi cane kandi ku bikorwa bitandukanye byo gukingira no kubungabunga ibidukikije arafise ishirahamwe yatanguje kandi arongoye ikorera muri ico gisata ishirahamwe ryitwa Action Ceinture Verte aramaze no gusohora igitabo yise Conseil du Lac Tanganyika ikiyaga uyu munsi gihanze abarundi ni nawe yatanguye kugabisha ku rugero rw'amazi y'ico kiyaga ruzosubira kuduga araheze imyaka irenga 10 Ambassadeur Albert Mbonerane mwiriwe kaze kandi kuri Radio RPA no mu kiganiro ijambo ni gwawe
mwiriwe ndabaramukije mugira amahoro y'Imana
twese hamwe Ines Gakizangi nije ngira ndemeshe kino kiganiro abo turi kumwe hano kuri Zoom namwebwe muri ko muradukurikira ikibiriraho ku rubuga YouTube no ku rubuga Facebook ya Radio RPA ndabaramukije mwese ndabifuriza n'ikazi Zone Gatumba niko gace gihugu gatsindikanwe n'iyo myuzure ikibazo gihanze abanyagihugu baho kiguma cisubiriza araheze imyaka ishika 5 uyu munyagihugu twaganiriye mu gatondo ko kuri no wa gatanu avuga ko iri joro ryakeye amazi yiyongereye gusumba umuntu mugufi amazi amugera ku gikiriza ku mazu yaho naho ageze ku madirisha mu kwiyunguruza aho muri zone Gatumba ngo harahasaba ubwato mu buhinga bw'ivyuma badufashe tumukurikire
nyamuzi rudasanzwe muri ino minsi 3 niho yadoze cyane gose yadoze ku rugero no muri iri joro ryaraye rikeye rero ariyongera cyane rwose ku buryo n'abari basigaye mu mazu bamwe bavuyeyo bagaca barondera ahantu atashoboye gushika amazi ariko urukuru araba ugatumba bimwe n'ingana n'ahasigaye hasigaye nk'akantu gatoya nyene ku bazi gukoresha ibiharuro gafatiye ku 10 Gatumba yose igice kinini nk'ibice 8 biri mu amazi ibice ari byo byo babisigaye bitarashika mu amazi ari abo bantu baba bakoraniye nka bose amazi arashika ku metero na 20 ari naho usanga mbere hari n'ikinogo ugasanga ararenga nk'imetero na 50 uhagaze muri ayo mazi umuntu muremure amugera mu rukenyerero mugufiya nawe urumva caduga agarukira mu gikereza kumazu amazi agera ku madirisha munsi y'idirisha nko ku itafari rimwe uvuye ku idirisha canke abiri hari naho usanga amazi yinjira aciye mu idirisha ku madirisha aba ari hasi gatoya ahasanzwe hari ikigende naho aho nta muntu yohaca atakoresheje ubwato hariho aho bari bataruye akararo ko kugira ngo abantu bace ko kararengewe n'amazi mugabo abantu barahwihwisha bakahonyoraho akabagera nko ku mfundo naho bimeze gutyo hariho amazu agihagaze hari make ahagaze mu mazi abari bidadiye bakagumamwo byashenzwe baravayo amazi yaravyumvye cane gose ku buryo n'ibarabara ibarabara ryinjira muri Congo riva mu gisagara ca Bujumbura kuri Shanike rikinjira ibuvira igice co guhera ku kiraro ca Rusizi ugashika ku mapoto y'15 ibarabara ntiriboneka imodoka zica mu mazi zikagenda buke buke zigera zibisanya kugira ngo ziharengane.
Ambassadeur Arben Mbonerane murumvise turakurikiye umunyagihugu aba muri zone Gatumba ingene avuga ko bamerewe na mwebwe muramaze kuhashika duhere aho muri mu Gatumba ni kubera iki tumaze iminsi tubona imyaka mbere itegwa n'amazi y'ikiyaga Tanganyika na Rusizi.
Yego murakoze ngira ngo ibyo bya cyukuduga by'amazi ya Tanganyika ngira nko mu Gatumba yatubwira ati byatanguye ryari tugiye turabikurikirana n'abahinga bagenda babikurikirana amazi ya Tanganyika yatanguye kuduga mu mwaka w'2018 ariko ngira nuko umuvuduko utari munini cyane ariko uko imyaka yagiye ikurikirana yagumye aduga hanyuma mugabo ntasubire n'inyuma cyane hanyuma rero byagiye kone kugambire mu mwaka w'2020 muri icyo gihe mu Gatumba barazi yuko hariho benshi bimuwe barapfayo mugabo rero mu nyuma bagenda basubirayo amazi agendera agabanuka buke buke ariko turavye rengene imvura yaguye mu 2021 yaguye ari nyinshi hama imyaka yakurikiye gushika muri uno mwaka nova ko atacahindutse uretse yuko ubu yagiye ku rugero runiniya hanyuma rero ikindi urana dufise Tanganyika ura inzuzi zisuka muri Tanganyika iyo ziza mu Gatumba rero ingorane zihari nuko Rusizi irazana amazi nkuko yahora atemba ajya muri Tanganyika ariko ubu Tanganyika cumenga ivuze ati ayo mazi uri kuranzania ntayo ushaka agaca asubira ruguru hanyuma asubiye ruguru uruzi nabwo ruguma ruzanira n'imazi amazi aca arondera iyindi nzira acamwo aricyo bituma rero ugiye mu Gatumba usanga hameze nabi rwose uwo yari karatuvuye yari karavuga hariho amazi ari mu mazi je naragiyeyo mu ndu uheze ni ibintu nyene ubona ko biboneka mwebwe muri kure nk'umukanya yaje kugwa imvura nyinshi uravye igwa ngahe Bujumbura naho twoyireka mbwa tumenye yuko imvura yose igwa hejuru mu misozi amazi yose izo nzuzi zija muri Tanganyika ubu rero ugaca usanga rero ikibazo ni kininiya ubu nogira nti ni mu Gatumba mugana ho muja n'ahandi nk'ahantu bita mu Kibenga rirare gitsatera ca mu Kinindo ibintu bimeze nabi rwose.
Uyu munsi none ga ambasaderi ni kubera iki ayo mazi uravuze uti Rusizi rituka muri Tanganyika Tanganyika igasa n'iyansi ayo mazi agasubira inyuma kubera iki uno munsi ni ukuvuga ko imvura iri kiraga uno munsi ntiyari iherutse ubwo rugero ntigwa ruherutse kuboneka cyane
twavuga yuko imvura igwa ni nyinshi kandi nk'uko abahinga bagenda bayivuga bari baratangaje yuko uno mwaka hazogwa imvura nyinshi no mu kwezi kwa kane koko yitwa ndamukiza niko kwamye kera n'ubu imvura ubona umurindi ifise ni nyinshi hanyuma twagira tuti kumbure abasanzwe batabizi ko tugira ngo Tanganyika yaduze ariko ibiriko biraba reka mvuge nshagagura Tanganyika turabye ku by'abahinga bagera bandika Tanganyika yatangwe kuduga ubwa mbere hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani mirongo indwi n'umunani muramaze kumva bavuga ngo Stanley na Livingstone icyo gihe bariko baragendera kano karere barabibonye ariko aho nta ngaruka nyinshi zabaye kuko nta bantu benshi bari bwaje kugerera kuba ku nkengero y'ikiyaga cya Tanganyika hanyuma Tanganyika iratekana hanyuma igaruka mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itatu n'umunani urumva imyaka mirongo itandatu yari iheze hanyuma rero aho byagiye kononekara cyane ni mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatatu na kane muri ndamukiza nyine muri mirongo itandatu na kane gushika naho n'umunsi abahinga babyereka urabye nk'icyo twita ijebu Institut Geographique du Burundi ubirerekana neza yuko aho Tanganyika yagarukiye muri icyo gihe cya mirongo itandatu na kane ubu hasigaye gusa ngo nk'isantimetero zine kugira ngo ishike muri icyo kibanza cyayo urumva rero nk'ubu muri icyo gihe rijya barabara rija mu Gatumba nyine ujye uvira uvuye kuri Shanike ryari ryuzuye amazi ntiryarengana ababa mu Gatumba muri icyo gihe baciye bimurirwa mu Ngagara no mu Cibitoke bwa mu nyuma Tanganyika isubiye inyuma bave basubirayo none ucuraba ibyabaye mirongo itandatu na kane igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo itandatu na kane nibyo biri ku biraba ubu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane hanyuma kandi aho urugero rugera biratangaje mugabo abahinga barabyandika urabye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo itandatu na rimwe aho Tanganyika yagarukiye ubwo rugero niho na Tanganyika yagarukiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hanyuma mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo itandatu na kane na gatatu na kane rero niho yacishika ku hafi ku metero amajana indwi mirongo indwi n'indwi n'amasantimetero yandi uno munsi urabona yuko uko ibyo bintu byagiye biragenda biragoye kugira umuntu abitahure hanyuma ugiye hariya muri Rumonge ibarabara ntiryarengana hanyuma ugiye aho bita uno munsi Avenue du Large ugiye mu Kinindo hanyuma hajya mu Kibenga bita Kibenga Rurare muri icyo gihe hari mu mazi abahinga baravuga yuko byaraba abatama nabajije baserukiye Burundi mu nama yabereye i Bujumbura itariki mirongo ibiri mirongo ibiri n'imwe mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa kane mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na kane hama ndababaze nti mbega iyo nama rero yari yahuje abaserukira leta yo muri Tanzania Zambia Kongo n'Uburundi kugira barabire hamwe icoko kugira ngo iyo myuzuriro ntizisubire kuba hanyuma ndababajije rero bambwiye bati ibyo byanditse muri icyo cyegeranyo cy'ibyakozwe muri iyo nama ni uko bimeze aho nambeje kuvuga ko hari hazibiye hanyuma ukaraba aha bita mu Ruvumera aha ni mu Buyenzi amazi yaragarukiraho hamaduze gushika kuri radiyo y'igihugu RTNB naho nyine bambwira yuko amazi yagarukiyeho mugabo uno munsi Imana ikinge ntaze ashikeyo kandi n'inyubako zihari uno munsi ntizari bwahaje ari nyinshi murakoze
ego urakoze cyane uradusiguriye ibiriko biraba ku ruhande rwa Gatumba mu gice kimwe cya Kibenga nayo na Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura baratewe n'amazi y'uruzi Rusizi muri ako gace naho ga ambasaderi aho biriko bitumwa niki
nicyo kimwe kubera ko Tanganyika amazi amaze kuduga aho tugarukiye mu Gatumba mu Kanyosha nk'ubu uje ahantu bita mu Gisyo ahantu hari urufunzo hibereye mu mazi hanyuma hamwe twabandanya ujya mu Rumonge nicyo kimwe urasanga ahantu hari icyo no kwita hajya ubwato bushikira n'iki amazi yaramaze kubatera byose biragoye ariko cyane cyane ku nkengera za Tanganyika nka za Kabezi n'ahandi Magara n'ahandi usanga hatameze neza ni kubera amazi yaturutse kandi ibituma ayo mazi aduga no kubera twavuze imvura nyinshi igenda igwa abahinga baratubwiye yuko urabye murindi w'imvura yaguye muri uyu mwaka wa 2024 niyaguye mu mwaka wa 2021 umurindi usanga ari umwe gushika usanga nk'imvura iguye nk'umunsi umwe ugasanga irashobora kuba ingana n'iyaguye mu mezi atari make urumva rero ntibyoroshe hanyuma ikindi twamenya ni uko yego aha mu Burundi inzuzi twogira ngo ni nkeya zisuka muri Tanganyika ariko ugiye nko muri Congo inzuzi ni nyinshi cyane hanyuma Congo ni ifise ikibanza kinini muri Tanganyika hafi ibice 47% Uburundi bufise gusa 7% mugabo amazi agenda ava ahandi usanga nayo aca dushikira urambabarira amatara aracitse sinzi ko biza kubandanya nca nshiramo modeme ndaraba
ego oyengira batagenda neza murakoze muradusiguriye ubwo rugero rw'amazi yatanganyika ntirurasubira mwana mwabitubwiye na mwebwe ntirurasubira ku rugero rusanzwe kuva mu mwaka w'2018 naho ivyo nonekara tutabibona nk'uno munsi ivyo tubona uyu munsi muranavuze inshuro byari bimaze gushika ku rugero rutandukanye niko bisigura ko bishobora no kuzogaruka mu yindi myaka ga ambassadeur
ego gukurazi hari iyo myaka twavuze kuva mu 1978 igasubira kuza mu 1938 ngo ari na 1960 imyaka 2025 gatatu hanyuma aho amazi yuzura cyane mu mwaka 2020 yari imyaka igeze kuri 57 urabona uno munsi rero tugeze ku myaka hafi 60 nta kimwe cyane cyane ubu hari ibyo bita ihindagurika ry'ibihe nta kibuza yuko nko mu myaka 2025 Tanganyika ishobora gusubira kuduga cyangwa mu myaka 2060 cyangwa 2070 ariko kandi hari icyo nibage mbabarire icyo nibage kuvuga kandi nuko amazi ya Tanganyika n'ingorane ahari nuko asohoka mu kibanza kimwe gusa ntibitaru
ambassadeur muriko muratwumva
ego ndakumva
ego vyari bicitse muriko muratubwira ngira mu dusubiriramo ko hari ico mwari mwibagiye kutubwiraho amazi ya Tanganyika asohokera kwari ikindi kibazo kiriko kiratuma tubona imyuzure tubona uno munsi
yego nari kumvuga yuko amazi asohokera ahantu bita mu Rukuga aho ni muri Congo naho rero abahinga bavuga yuko naho nyine hasa mu Rukuga nuko naho haruzuranye hariho n'ibindi ntavuze ngaha urabye izi nzuzi dufate rusi ivuriza n'izo nzuzi iryo vu ryose rishikira he muri Tanganyika hanyuma rero abahinga baravuga yo ari ufise nk'aho amazi yenda gutemba neza ugasanga hamaze kuzura ibivu n'ibindi byose bica bigenda ukundi
ego imiryango ibihumbi n'ibihumbi ahakoregwa n'ubuzi butandukanye amashure haratewe n'amazi bari mu bidengeri ingingo zihuta uravye ga ambassadeur uko uyu munsi ibintu bimeze na cane cane ko n'imvura itaragira gucika amazi ashobora kuguma yongerekana n'izihe kugira ibyo nonekare ntibigume ari byinshi binongerekana
twibaza yuko muri kino gihe icyo twosaba ni uko abantu bogarukira kuri abantu bariko baramererwa nabi hariho icyo twita yahamuka urumva nk'uwagira ngo urafise inzu, iyo nzu wayubatse ari amafaranga waguranye mu banki, ugaca usanga rero iratikiye gutya utaraneza no kwishyura, ugaca usanga rero biragoye. Nicyo bituma rero urabye nk'ayo mashure ugasanga abana ntibariko baraja kwiga, hamurabye iby'amagara y'abantu nayo nk'ubu nk'amatwarete usanga yari amaze kuzura amazi n'iki byose, twogira tuti abantu bo bagarukira bakaraba bagasaba abagira neza bakanyene bo bafasha kugira ngo baronke ubuzima nabube bumeze neza.
Mu nyishu kandi zivugwa na cyane cyane ku ruhande rwa Gatumba, haravugwa kubaka uruhome dig ruzibira amazi ya Rusizi, harimo no kwimura abanyagihugu batewe n'amazi bakava aho onya mu Gatumba. Niwo muti urama aha tugeze mu nyishu zirama.
Hamwe bashoboye kubaka iyo dige ngira byofasha, isaba uburyo bwinshi, hanyuma n'abanyagatumba bakabarondera ahantu bogira bobungururiza, babona yuko ata mazi ashikayo kuko ni ikintu cihuta.
Yego, inyishu irama kuganye nuko bajya baba hajya mu Gatumba bohava burundu atari ukubimura ngo bazogaruke ari uko hakamutse.
Ingira bo bakira ikigwati kimeze neza.
None ga ambasaderi Gatumba irategwa n'amazi Kibengiri, mu mazi Kabondo, igice cya Aziyatike, mu Rumonge, muri Nyanzarake, aho hose hashikirwa n'amazi abantu bohava ntihosubira kubakwa ngo abantu bahabe canke nta bundi buhinga bushoboka bw'ukuntu abantu bashobora kubaka mu mazi kugira mugabo bakaguma bahaba
Kenyeze
bafatiyeho
yuko
amazi kumbura ahantu.
ije bivyo kubaka ku mazi biragoye, kuko kugira bake ku mazi no kugira ati ayo mazi azoguma kuri urwo rugero, mugabo wubatse ku mazi hama agasubira akaduga, urumva ucurinda gusubira kwimuka kandi nta agahombo ni kenshi.
Aho hose tudondaga uyu munsi tubona hashikiriwe n'amazi, inyishu kuganya irama no kuko aho hantu bohava ntihasubire kugira abantu bahaba.
Yego, kubera ko ico no kwita mu gifaransa bita mieux vaut prévenir que guérir, urumva ugiye gusanura ivyamaze kononekara bisaba uburyo bwinshi, ariko nk'ubu bagiye bakagira bati bagize ikigwati hariya abantu bari mu mutekano, hamukagira uti barashobora kuza kurima hajya ahantu kuko umurima utwawe n'amazi, cyo kimwe n'inzu itwarwa n'amazi.
Hariho itegeko riri mu Burundi rigena imetero zitegerezwa gusigwa hagati y'inkombe y'ikiyaga canke inzuzi be n'inyubako ya mbere. Iryo tegeko turabona ko ritubahirizwa hose, ari hamwe ryo kurikizwa ga ambasaderi, ntivyofasha kumbura abo bantu ntibimugwe bose, mugabo iryo tegeko barishizeho kandi bavuga ko bizofasha mu bintu nk'ivyo. Uko riri ni metero 150 nimba ntihenze uva ku kiyaga Tanganyika, iryo ryo kubahirizwa rigakurikiza uko rimeze ntiryofasha gukinga ibyo turiko turabona uno munsi, canke muvuga muti izo metero basize ku mureni nke muravye kahise ngene amazi yagiye aravogera imihana canke yongerekana.
Ivyo navyo biragoye kuko ego itegeko rirahari, nukura nyene ryo kubahirizwa, abatanga impusha zo kubaka bakabanza kuraba yuko ivyo bibanza bagiye kubakamwo bijanye no kubaka ku kiyaga, hanyuma izo metero 150 ntiziharuwe neza ko mu itegeko bavuga yuko bari kuziharo bahereye aho Tanganyika yagarukiye, nawe ugiye ku nkombe y'ikiyaga usanga atari nibyo bafatiye ko mugabo sibyo byanditse, ariko ntibitebye nubogira bati muri kazoza bizogenda gute, bakaraba ingene bogira bo bikurikiza ku neza y'abarundi bose n'abandi bagomba kuba ku nkengera z'ikiyaga.
Ego, muvuze ngo bari gutangura guharura aho bahereye aho Tanganyika yagarukiye, muravye ibyabaye ako kahise bari guhera hehe?
Bo aho twavuze nko kuri ntuze avenue du large ukabandanya, ntawe ariko bakamusi mu bisanzwe.
munsi ya rirya barabara Avenue du Large ryo hose.
Ego.
Hariho ikindi kibazo nagomba kubabaza. Twavuze iryo tegeko rishinga ayo mametero, nubwo muvuze yuko ari atakurikijwe ataharu ritakurikijwe nk'uko ryanditswe, ariko turabona abantu banariho nyanga. Naka niki woba ahanura wewe? Umunsi turiko turabibona amazi yo yongerekanye biragoye kuyazibira ntanazibirwa. Wobabwira iki yaba abo batubahiriza bazi yuko bariko bararenga izo metero zashinzwe, yaba n'abatware bari bajejwe kuraba kuneza igihugu cose? Uwo munsi abo bantu ubahanura iki, kuko hari abo tubona barirengako?
Hari ibikorwa kubera kutamenya kumbure, bagira bati tugiye kubaka hajya cyangwa kurima hajya ibyokunda. Itegeko rihari ni uko umuntu yorikurikiza, hanyuma hariho abakeneye abategetsi kuraba yuko iryo tegeko rimeze neza, ryubatse neza, n'abanyagihugu rero umuntu agiye kurondera aho yubaka. Turiko turabona ibiriko biraba, bakaba akabanza agahanuza akabaza ati aho hantu umuntu yohubaka kuko hari amazi adengera, biragoye kugira ngo ejo bizogenda gutya. Ibiriko biratwereka nuko ibi turiko turabona uno munsi, nkuko nawe ko ndabivuga, byaramaze kuba mu myaka 60 iheze, hama bikagaruka. Kandi urumva nicyo mu Gifaransa bita cyclique, ejo nta kugira ngo amazi azogaruka ryari. Ni iki nicyo gituma tubwira tuti byaba byiza umuntu yikingiye mu kugira ati reka turabe ibyashyitse mu myaka iheze yuko bitosubira kugaruka ku neza, cyane cyane iyo urwaruka ruriko ruribarukwa uno munsi.
Ego, sinzi abariko baradukurikira hano ko hari ico boba bafise babaza umutumire canke ari canke bamuterera. Uhave dusozera kino kiganiro. Andre Nikwigize ndabona asabye ijambo muha. Mwiriwe,
neza ndabumva. Nashaka kubashimira kuba mwategekanije iki kiganiro, ngashimira n'umutumire ku nsobanuro yatanze. Je nari mfise utubazo tubiri cyangwa dutatu. Icya mbere ni uko ikiyaga Tanganyika si Uburundi bwonyine, muramba barakumbure naje ntebye gatoyi hari ibintu noba ntumvise. Si Uburundi bwonyine bukoresha ikiyaga Tanganyika, n'ibihugu bine cyangwa bitanu bine. Hanyuma Uburundi bufise agace gatoyi. Nashaka kubaza none ibi bintu bishikira Uburundi kuri Tanganyika n'Uburundi bwonyine, ibyo bihugu bindi birafise ibyo bibazo? Ikindi cya kabiri, narabonye mu maraporo menshi baravuga yuko mu Burundi hakeneye kuba urwego rumwe ruraba ingene ikiyaga Tanganyika gikora. Usanga nk'ubu hari amaminisiteri menshi, minisiteri y'uburimyi, minisiteri canke INCN canke n'izindi n'ayandi mashyirahamwe, hakabura urwego rumwe rukurikirana iby'ikiyaga. Ubwo ntichoba biri mu bibazo bitera iyo ico kibazo cuko iyo uruzi rwuzuye habura ufata ingingo. Ikindi nashaka kubaza nuko ndazi ko hariho iyo autorite ya Lac Tanganyika yashizweho, sinzi ko ibibazo nk'ibi babiharimo bakaraba icyo bokora, cyane cyane ko nabonye yuko nka rwa rwego rwa ONU ruraba ibiza ariyo OCHA, rwasabye amafaranga menshi kugira barabe ingene bokingira ikiyaga Tanganyika n'abari ku nkengera zaco ariko ngira ntibara ico kigo ntikiraronka iryo shirahamwe ntiraronka amafaranga akwiye. Ikindi ca nyuma nashaka kubaza nuko ibintu byo kwimura abanyagihugu ngo baveho nibaza ko atariyo nyishu iramba kuko abo bantu bahaba imyaka barahamaze nk'imyaka irenga ijana bahaba kubakuraho ngo baje ngo bashira handi ariho bamye barima ariho abana benshi bavukiye bagakura baka
Andre nikugeze oya
ah
ikibazo cya nyuma ntitucumvise wari kuravuga uti kwimura
nariko ndavuga nti kwimura abantu siyo nyishu irama kuri ico kibazo kuko n'abantu bahabaye imyaka irenga ijana bahavyariye n'abo bana bavyaye bakavyara nabo hari hakwiye kuba inyishu yuko nk'uko benshi bari babisavye nibaza na PNUD yari yabivuze igatanga n'amafaranga makeyi y'ukubaka ubwo ruhome rwotuma abanyagihugu babakingira kandi nibaza ko bishoboka aho kuvuga ngo reka tuce tubimura murazi ingaruka zitera au niveau social n'ibindi nibaza ko bari bakwiye kuraba inyishu yindi ariko nukuraba eske ivyo bibazo bibiri ko biba muri kuri ku kiyaga Tanganyika mu Burundi eske nabandi kuko mu vyigwa vyagizwe hariho abarenga imiliyoni 10 bari ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika none bose imiliyoni 10 zose bafise izongorane abarundi bafise murakoze
murakoze Andre ni kwigita kuri ivyo bibazo shikirije ambassadeur mbonerane ngira yo bishura
murambabarira donke ivyaje kuvuga ibiriko biraba si mu Burundi gusa ugiye no muri Congo aho uvira canke karemi nico kimwe hanyuma usanga rero ku mugabo ujumbura ikintu kigoye nuko nico gisagara kininiya muri ivyo bihugu bine uravye Kigoma muri Tanzania Mpurungu muri Zambia Bujumbura niyo niniya gusumba ivyo bisagara bindi vya uvira na karemi etc hanyuma usanga rero yabajije icerekeye ntuze cyo no kwita autorite simbona yo no kuraba ingene umuntu yofasha autorite du lac Tanganyika kugira ngo ishobore kuraba ibiriko biraba kuko giye bashiraho autorite du lac Tanganyika kwa rugira bagende barakurikirana neza ingene Tanganyika yomera ni hagati y'ibihugu bine Tanzania Zambia RDC n'u Burundi hama tubashira ko no Rwanda kubera amazi ava muri Rusizi ava muri Kivu nayo nabona yuko afitaniye isano n'ivyo hanyuma kuzerekeye ivyo kwimura abanyagihugu ico sino kigaruka kuko abantu batora ivyo
ambasade ntitwabumvise kuri ico kibazo kuri kiya babajije kibijanye no kwimura abanyagihugu vyaciye bicika ambasade
Nariko ndavuga yuko ivyo vy'abanyagihugu niki ngira ngo cyo sino kigaruka ko cyane ni ndo abarongoye igihugu n'abashaka kugira bati ku neza abarundi byogenda gute n'ahandi ho ntibyoroshe
ego utinze muri ivyo bitwara nkuko uvuze by'abatwara igihugu uravye ku buhinga mu bijyanye n'ibidukikije birashoboka ko hubakwa ku mazi ariko kumbure bishobora kuba bitwara uburyo bwinshi uvugwa uti ubwo rugero kumbure uno munsi ko turi muri izo ngorane ntazo ntago dufise ariko birashoboka
ibyo kubaka ku biyaga ngira twabira ko Tanganyika ni kiyaga kituzanira amazi yo kunywa hamwe gacho sanga rero nk'abagenda bagira ngo bubatse ku nzu ku biyaga sico kimubwiye kuri hose ya Pacifique Atlantique cyo kimuka cyugira uti none imicafu iva muri izo nyubako zihari izo cungwa gute gacu usanga rero ntibyoroshe kuko n'ubuhinga buragoye uravye imicafu duta muri Tanganyika none munsi ngira ntibyokoroha bo ivyo ni by'abahinga mugaho jewe ari cyo mbona kuko Tanganyika tuyironderamo byinshi wava hononekara byinshi mu mbabare.
Ego yabajije n'ikindi kibazo avuga ko ariko arabaza ati hariho urwego rukurikirana ruhuriye koko muri ibyo bihugu byose kuko urumva igihugu cyose kirafise uruhara ku kiyaga Tanganyika ruriho uno munsi rukora rufata ingingo iyo hagize ibishika
niyo autorité du lac Tanganyika yenda kuba kuko igizwe n'aba iringa i Burundi niho hari ibiro byayo ariko urabye abari muri iyo nabava muri Tanzania bava muri Zambia bava muri Congo no Burundi ama mbere no yitwara ari umurundi no munsi imyaka ine heze bacha batora ubundi byo bihugu bine bigenda birakurakuranwa ndetse imbo no rundi rwego boshira guko igihe barushiraho umwaka w'2007 barugira abaze barabera neza hamwe ivyerekeye Tanganyika imigambi ikogwa n'ingene Tanganyika yo bandanye imeze neza.
Ego arbe ndababajije ikindi kibazo ga ambassadeur mwari mwaravuze mu 2008 gucyo haraciye imyaka irenga 10 hagati mu 2008 canke 10 yuko abazi ki yagatanganyika azoduga mugabisha mubona ako kamo kanyo kari karumviwe hari byari byarakozwe kugira ngo bavyitegurire canke uko mwari mwarabivuze haraciye iyo myaka
biragoye kumenya uko je urumva nakora ndavye ndiko ndarabaka kahise katanganyika hama hagira nti kugira ngo ibyaje nari ko mvuga yuko uravye ibyagiye biraba je maze ko tumaze ko gushinga ishira mu gitwa Action Centre Verte pour l'environnement nivyo nagenda camwe kwa kugira umuntu azarasemera avuga ati nango tudakoze ikiniki niki ejo yashobora gushika ibintu nivyo turabye kuri kasi rero kingene Tanganyika amazi yagiye araduka twagira tuti umuntu yo kwitegura gute kugira ngo ibyo bizongaruka mbi ntizisubire kuba mugabo je urumva abumva barumva canke bakareka kumva mugabo no guhanura iyo umuntu ari karahanura singomba bose ngo bavyumve hanyuma ariho umupapa yitwa Benedict wa 16 niwe yavuze ati isi iratubwira amajambo nitwumvirize ico isi tubwira nitwa tugomba kubaho neza je nagira nti hamwe Tanganyika twoyifata neza niki kuko turayikeneye nayo iradukeneye nico nagira nti hamwe twoza turagikorera ko twese kumbure jo ubundi bwotera imbere amazi akaba meza abantu bakarongene ba icyo bashora hanze n'iki amafi byose nizo nashira imbere ku neza y'abande y'abarundi n'abandi ariko na cyane cyane ku neza yo kwaruka turiko turibaruka uno munsi
ico gihe mutera ka mugamba ambassadeur yuko muvuga yuko kiyaga gishobora gusubira kuduga mu muri iyo myaka mwasaba ko hoko gwiki kugira ngo bakinge
nibyo byo gukingira nibyo byo gukingira Tanganyika mukuraba yuko hari ibibanza byo kubakamwo naho kizira kubaka no kurima kuko byagiye biraba byashyize kuri Tanganyika byarashyize no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urabyo uruzi rwitwa Mississippi ingene guzuye hashize imyaka irenga 60 hari mu 1993 uravye ibintu byononekaye gose cyane inzu zikagenda amafaranga atakare imirimo ikononekara niho icyo gihe bacu bavuga ati ubu rero kugira ngo abantu barime kuri Mississippi cyangwa bubake bacu bashyira amateka akomeye kugira ngo ku neza y'abanyagihugu no ku neza y'igihugu kuko y'abantu bariko bari muri ibibazo mwe ni ibi urumva ni leta ni iki uravye nk'amabarayikara arononekara ugasanga abagira urudandazo ntariko baragenda neza nk'ubu barabareja mu gatumba uca muri Uvira ntirihita ubu ucona yuko bitameze neza.
Murakoze hinge Andre ni kwigiza ndabona yatuye gusaba ijambo ubuhinga bw'ivyuma bumuguru ya mikro.
Murakoze nagira nongereze kuri ico kibazo ca autorité du lac Tanganyika ambassadeur hariho narabonye yuko bagize ibyo bihugu bine bateguye ico bise strategic action plan umugambi uguteza imbere kubungera ikiyaga Tanganyika hariho imigambi ingene boroba muri Tanganyika ingene bo bungenga ibintu byose bimera biri muri Tanganyika bya byamwa cyangwa ibindi ibihugu byinshi bitatu uko ari bitatu turetse Burundi byarashize mu ngiro iyo plan ariko Burundi nta ntibiboneka yuko hari babushize hari umugambi w'igihugu ukubungenga ikiyaga Tanganyika habuze iki byagenze gute murakoze
Ego, murakoze namwe André ambasade mbonera nesubira akabishura
kuri icyo kibazo ngira ngo ngira nta byinshi novuga kuko igihugu cyose kirigenga yego nari kumvuga yuko igihugu cyose muri ibyo bihugu bine igihugu cyose kirafise imigambi yacu ariko iyo autorité du lac Tanganyika ironse imfashanyo ikija mu gihugu cyose n'igihugu cyose kivuga kiti icoze imbere ubwa mbere hamanaye ko ndavuga intanga karoro umugambi uherutse guhera witwa Latawama n'amafaranga yatanzwe na Union Européenne muri ico gihe Uburundi bwacu bushira imbere cyane kuraba ingene amazi ava mu gisagara aje hariya ku butere hawita station d'épuration ayo mazi yotosogwa neza kugira ngo ntaje gucafuza Tanganyika n'ibindi bikorwa bakoze nka laboratoire n'iki ugiye muri Zambia bacu batora ibindi ugiye muri Tanzania batora ibindi ibyo nibyo nzi ibisigaye igihugu cyose kirimenye
Ego, murakoze ambassadeur Albert Mbonerane iki kiganiro nkuko nari natanguye ndakivuga cyari gihagaze ku ngorane iri mu gisata c'ibidukikije ingorane y'imyuzure tubona hirya no hino mu ntara zishika zine z'igihugu ari kubera amazi ya Tanganyika yongerekanye nk'uko umuhinga yajeje kubidusigurira mufise ko kuva mu mwaka w'2018 ayo mazi atarasubira ku rugero rusanzwe Tanganyika yahorako nubwo ingorane zitasa n'izuno munsi zagiye zirongerekana uko amazi yabaye menshi uko imvura yabaye nyinshi amazi akongerekana mumvise mu nyishu umutumire yatanze yuko mu nyishu zihuta harimo ugarukira kubahuye n'ivyo bibazo ari ukubafasha mu bijanye nk'abashobora guhungabana mu ivy'amashure ivy'amagara y'abantu abantu bagafasha bagira neza kugira ngo abana bige abana bavugwe n'abakuze hama abana bafashe ntibahungabane kubera ibintu byabo biriko birononekara mu nyishu zirama yavuze yuko hashobora kubakwa uruhome rukingira ayo mazi y'uruzi Rusizi abari mu duce turimwo twatewe n'ayo mazi naho bakimugwa umutumire wacu akabona ko ariyo nyishu irama ishoboka kuko ivyo kubaka hari amazi bikigoye cyane kandi bisaba uburyo bwinshi na cyane cyane yanasiguye n'akamaro k'iyago Tanganyika gifitiye Abarundi ko ari ikiyaga cyo gufata neza bakarinda ibyo byose byoza bigishafuza naha rero nciye nsozera kino kiganiro cuno munsi mwakoze mwebwe twari kumwe hano ku rubuga rwa Zoom ariko baradukurikira ikibiriraho ku mihora yindi ya RPA nayo nyene ndashimiye n'umutumire ambassadeur Albert Mbonerane ndagukengurukiye
murakoze rwose mutse muravugira ibidukikije
ego Ndashimiye n'abagenzanje umwe wese kuco yoba yatereye kugira kino kiganiro gishoboke wafashije mu buhinga bw'ivyuma ndamukengurukiye kuri mikoro ari kumwe na Ines Gakiza naho mu kiganiro gikurikira mugira iteka n'itekane mu banyu no mu byanyu
cyari kiganiro ijambo ni gwawe mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Public Africaine ijwi ry'abanyagihugu Sinzo